N'uyu munsi rero twashoboye kugenda nkuko twabibemereye yuko tuzoza turatemberera ahantu hagiye hatandukanye ku bantu bose bakora ibikorwa bigiye bitandukanye kugira ngo turabe ibibazo ubagirira kuri tele. Uyu munsi twatembereye Chiza ro komedie waho twamusanze kubikogwa iwiwi nuko rero byashoboye kugenda tugerageje kuraba chiza komedie ibibaza afise bituma gatera n'imbere nta vyuma afise aba ibintu byose ni serupfise tumaze kubona yuko ata vyuma afise ata mu cameraman afise ata director afise byose yima papa ki mama ari gati kawaka kumaka kisenya ari inya nigenda ko aha mushabubona yuko gutera imbere bisha bigorana kuko abandi baba bafise n'imuburiburi igice cyabyo ego mushobora kuvuga ati kukijanye na kamera coco uyu mugabo Sami Mr Sami arashobora kumufasha akamutiza ariko ndabibutse nuwo muva mu ndimwe yuko agatirano kazi mvuri hise aha dusha tubona rero yuko mi uyu Cizaro komedie ibikorwa byiwe bidashobora kugenda neza mu gihe atawe umukosora afise ukuboko kumwe kuri imara ni kwimara uburyi kandi umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gusaba ega bakinyi yarabafise kandi arabafise neza cyane babimenyereye kandi babikora neza cyane ariko mu kirenga ndafise ukuntu ashobora kubakontrola bivanye n'ukuntu aba yifatiye kamera wenyine ahejeje gufata kamera agahamagara uyundi akamufatira ibi bisa bigaragaza yuko abafise amastress adashobora gukora n'ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye aha rero naho twari twashoboye gushika kuri tele aho twasanze agira ingorane nyinshi ndetse ariwe muntu wambe iragirira ingoranye nyinshi kuri tele muti nkizihe tugerageje kuraba ku bandi basineyaste aba abakinyi babo bose barabaha deplacement ibashikana ku bikorwa ariko ku bakinyi babo nabonye bose umwe umwe wese yimenye deplacement haba gutaha no kugaruka mu kiringo rero umuntu amaze kuba yimenya deplacement atonda hasakiye agataha hasakiye kuko n'umupangira ngo guma ngaho uzi yuko uta kumuha yamutahana icyo ni kibazo cy'ambere tugerageje kuraba no kuri tele biriwe cyose ntibashoboye kugira icyo bahereza umunwa aho jewe ndabivuze ushobora kubura umukunzi rero wa misa uyu mugabo wa Cizaro komedie urashobora kugira icyo umuterereye mu ibyo byose wumva akeneye aha rero naho ingora nari nyinshi zagiye zitandukanye aho n'amalocation ibibanza ashobora gukiniramo vyamugora cyane bivanye na sene akeneye gukina niyo hageze mu isende zo mu kabare zisaba kunwa uvyasa bimugora kuko uburyo ntibwari kirenga yasabura yo kugura ibinyobwa bashobora gukinisha mu kiringo haba hakerewe yuko bakina bose bariko baranywa aha ntacyo kunyegeza kihari naha rero tubona yuko Cizaro komedie nawe nari mu bantu bariko barakora neza cyane bariko bariha ndabibutsa yuko n'uyu Mr Sami ariko arakora neza vuba bwango turiko turumva n'abandi bantu bariko baragenda bakura nka Mr Amede nawe ibikorwa byiwe mu iminsi mutariko murabibona ariko arabategurira ibikorwa abigiye bitandukanye miabere duwayo mugende murabe we wari ku kibi n'uyu King Sabasi reka rero ndabashimire mwebwe mudasiba gushyigikira amarerezi ndundi n'ibikorwa ndundi ni mwebwe tuba dufise ni mwe bantu tuvuga ati ego muradukurikirana cyane icya mbere reka mbanze ndabashimire ababwira ati mwebwe mwigora mukagura amamega yanyu mugatakaza umwanya wanyu muraba ibintu byacu ni mwe bantu ba mbere bo gushimira rimwe rimwe hari ibintu dukora bikabababaza ariko namwe ntimuriberanda nicyo gituma tuvuga tuti iyo murabye ibintu byacu biratuduhera ariko tubasaba yuko mwoza murihangana rimwe rimwe nk'iyo hashyitse hakaba gadefu kanaka aha naho twovuga yuko twokwibuka no gufashanya kuko hariho bamwe bamwe ari ndushi batagira icyo biha n'icyo baha abandi bene abo bantu barakwiye gufashwa kugira ngo bashobore guteza imbere ibikorwa byacu apana kuguma uvuga ngo naka ntarasohora resi naka yaduhaye igice cya mbere cya kabiri ntaragisohora ucubona yuko byamugoye nimba ufise nk'igihumbi ukamubwira ati reka ndagufashe rero reka ndabashimire mwebwe mudasiba kudukurikira ndababwira ati nimwe bantu twizeye nimwe twiyabaza ariko ibintu biracari byiza cyane aho rero naho twari kwa kiza no komiti aho yari karakorera ndababwira ati vuba bwango tuzogenda tubereka nabandi bagiye batandukanye baba baririnzi cyangwa abandi bantu kugira ngo dushobore kubereka ibikorwa bakora ukuntu ingorane bagenda bahura mushobora kuvuga ati wema yero urabonera ugenda mu bantu kinyiba amareresi gusa abimviroze kirundi ntugenda abakora ibintu bitandukanye ntibagenda saba sine yase bonyine buri muntu wese akora igikorwa kiwe haba muri industry canke hehe mbwirizwa kuzoza ndashika kuri tere kugira ngo ndabereke yuko ivya ronka aba yabibiri yakujya atari gusoma amasoro aha naho musha mubona nka kizaro comedy reka rero ndabashimire mwebwe mwadukurikiranye ndabibutsa kugira subscribe ugire share comment kugira ngo mbone yuko hari ico wahanuye ushobora kutora kanenge kuri jewe nyene uganje nka kiravu mayeri ariko genda kuzanira ifi amakuru aramvuye neza atara ya fake jewe mbanishikiye kuri tele atari vya bindi mba abantu bagenda bagahimba himba bagafundikanya ubuntu butaza ntibuze bakabazanira jewe ndishikira kuri tele ibintu nkabiza nivyo nabonye reka rero ndabashimire ndababwira ati murakaroranirwa mugira imana ni mangazini mugira ivyo mutanga n'ivyo musigarana ciao ciao
pigira ngaha pigira kamera yishira aha
aya yitwa ciao
Nuga mukabuka gute ni wambaye mwana waranyemeje kabisa mize nibiki nibiki kumyora amazo umuzatura amazo n'umugabo yaringa tuzaba hano
Anaitwa Chabote.
Na kumena maso.
Bambona.
I'm going to go to the house.
Biga. Meu cupo.